Iyo mbonera kurema ntwangari ivuga ku mabi menshi korera mu ntara Ngozi ivuga ku mutumba Gitasi muri komine Mwumba yaje kuba ku mutumba Kinyana muri komine Ngozi mu mwaka w'1993 inkuru ziva mu gisagara cya Ngozi zivuga ko ntwangari ari mu bantu banyuruza abantu mu gisagara cya Ngozi akarorero batanga n'umusore yitwa Pacifique Birikumana yahora ari umudereva muri ekonoma ikokira diocese gatolika y'Ngozi yafashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 bunywero bwitwa kubasore hafi y'ibohero rikuru rya Ngozi imbonera kure ntwangari ari kumwe n'izindi mbonera kure ngize ndizeye batazira amagihusi umukozi wa mitiwe Ngozi hamwe n'uwo bita Butoyi abahitwa mu gatari ka Kinyami mu gisagara cya Ngozi izo mbonera kure zaciye zimushikiriza Penamiburo yararongoye iperereza mu ntara Ngozi ico gihe gushika ubu Pacifique Birikumana ntiyasubiye kuboneka imbonera kure ntwangari iragirizwa gutegera abavuye mu Rwanda baciye ahitwa mu mihigo muri komine Gusiga aho benshi yaca abagandagura mu mwaka w'2020 ntwangari ari kumwe n'indi mbonera kure yitwa Paul barafashe umukuru w'umugambwe senere muri komine Ngozi yitwa Nzeyimana n'abo bari kumwe bavuye mu bikorwa by'umugambwe muri karitiye Kinyami icyo gihe yaciye abafungisha mu iperereza Ngozi aho bari kuba barinze kubarizwa igufa muri iyo mwaka w'2020 inkuru ziva ku mutumba Kinyana aho asanzwe aba ubu zivuga ko ntwangari ariwe yararongoye akagwi kashitse imisaraba mu ngo z'abanywanyi b'umugambwe senere mu matora yo mu mwaka w'2020 ntwangari yarategekwa ku nguvu abaje gutora umugambwe senede FDD amatora yari kabera ku ishure shingiro rya Kinyana imbonera kure ntwangari ari mu bategera abantu bamwe bagakubitwa abandi bakambuka utwabo mu duce twaho bita kufereme hamwe n'iburengo amakuru ava ku mutumba Kinyana atumenyesha ko ntwangari yivugira ko ari bajeje umutekano mu ntara Ngozi ekango n'abategetsi ntibamukomakoma
yariko aragirisha inama akabwira yuko ari komiseri mu bintu by'umutekano mu ntara yose bakatubwira abandi bantu ko ajijwe documentation
abantu barakubitwa abantu baricwa hari nabiyumvira guhunga umutumba kandi rubavuka bariye musantere canke guverineri nawe nabo nyene baramuzi bamwirengagiza bamubona n'ibyo akora barabizi ndere nkeka aribo baramutuma
abo banyagihugu bo ku mutumba Kinyana bagatangazwa n'ingene ntwangari abatoteza kandi musantere wa komine Ngozi ari yavuka bagasaba ko umutekano wabo wokubahirizwa nitwashoboye kuronka Joseph Martin Bucumi musantere wa komine Ngozi kugira gire ico ashikiriza